Ebyo mfite byose byavuye mu kiganza cawe. Ebyo mfite byose byavuye mu kiganza cawe. Ebyo mfite byose byavuye mu kiganza cawe.
Wanyeretse neza ihambaye.
imano y'ubuzima yakomotse mu ijuru kumuremye wanjye mahoro y'umutima
Simba.